ingoma kamama, ingoma kaSkhethi.
Contrary, doing it different.
Ingqondo yakho icinga nzulu xa ukhumbula usisi nomzuzu ngoku yanise ngabantwana wena ubetha abanye abantwana uSkhethiwe ebesidope yile nto ethule kangaka noba siyaxabana ndiyakuthanda endimore sizawuvana undithandise umculo naxa unosela ngecawa uzawuvuka furhu ngomvulo ngoba umsebenzi uza kuqala ujonga zonke izinto macala ekaspire leaf for joe ekasalted here for joe ubukho bakho sisibusiso ubukho bakho boyisa impilo uyanyathela imbiza le ntombi gcwalisa upenisi wetsotsi ufezekise izithembiso uhlale phisa ngemfundiso yena ayingoma mfundisi uthanda ucula xa isele uyayibulala inyoka kodwa azothuswe lisele yu kwezi ntsuku zokuphila ngenye imini uSkhethiwe andifundise into okuthi naxa umntu xa nondenza kakubi kangakanani na kodwa ndifumane uba ndimxolele
ndiyavulila nkosi ngoku ndiphumama yena undibonisa uthando imihla ngemihla andiyomntu phandle kwakhe uSkhethiwe ndingumntwana khe mama ungudada Mama ungudada kumuyo yonke into. Mama ungudada kumuyo yonke into.